Oi! E aha! E ara ko koe? Oi! Oi! E ara anō ko koe? Oi!
Ko au?
Ai, ko koe, kei te mōi hoki ahau ki te ombudsman.
Nē, he ahatau i whanako ai.
Kao, kare au i whanako, nāna au i awhina. Ko te mea kē, he mate tīpau kupu tōku, he tino hōhā tērā i te mea, he uaua ki ahau ki te whakaoti i aku mahikura. Engari, ka rongo kōrero taku māma i tētai wahine i te karapu pukapuka. I rongo kōrero ia i tētai o te karapu pōti, i rongo ko ia i tētai kaitākaro kirikiti. I whiwhi pūtia te kura kei reira tāna tamaiti hei āwhina i ngā akonga pēnā i āu nei, e uaua ana ki a rātou te ako. No reira, ka tai atu ia ki te kura me tāna tono i raro i te au ai ai, kia kiti ia i ngā kaupapa here a te kura mo te āwhina i ngā akonga e uaua ana te ako.
Hea te OIA.
Obviously it's an official information.
No reira, ko te tikanga e āwhina kētia ana mātou te hunga e rauwa ana te ako. Engari, mōhio koe, kaore te kura i paku aro mai ki a mātou.
Idiots.
No reira, ka whakapā maua ki te kaitiaki mana tangata. Ka kōrero atu, ta maua take. Anā, ka ki atu te kaitiaki ki te kura, me manaaki e koutou te tono a mere. Me te aha ka manaaki tea taku tono.
Kei whea mai, kino kei koe.
Te kaitiaki mana tangata, he tino tangata.